kwukuru ụgwọ dị oporo mana si m n'ojighi ego nwee na m ga-akwụrụ ya ụgwọ oporo ahụ.
Kpọmile na-akpa m niile ọ fon kọla si na eji fon enye gị fon enwe m ego ego m agwụla omego m agwụla lee nwere 100 naira mami ele ebe ego nọkwa na enwe m ego ego m agwụla mmadụ gbasasị ok mba nne m abịala m ndị nwa aba mana kwesị mepe bọsas memepela m ya mepe bọsas ga ịhụ ya ta ụgbọ abịala mami onwe na enwe ego na nwere ike nyenye mmụta ego m abịanye gị enu m mmụta ego m abịanye gị enwe m dị mmoli na-eji m ihe ugbu a na mba eke 1000 a na-eji na-esi ihe ma enwere m ite na aze bachelọ bachelọ enwere m omi ige enyeli m ịyakwụrụ m ụgwọ onye ọsị gị nye m na ọ ga-akwụ ụgwọ thank you ma ọsị gị nye m omi ketere nu m meziere nu m biko thank you omi ti m gozie gị o achalụ mmekwa eji taa tiri m ya thank you ma o gbọmịa ọ sị na ọ ga-enye gị ego o ị ga-enye ya ego ngwa god bless you o give me high five aha nwekwana gịnị anti chika chi m gozie gị o gbọmị were ego gị gụọ ya gụwanụ mami sọ dị ego ole 10,000 lọrọ esi nye gị dị mọni lọrọ esi nye gị dị mọni camera been picking you since camera come mami na ndị ọ na-ekwu isi gịnị mere ịrụ ịrụ mma ya ofere bifo
ndị mmadụ maka ọchara na-asị chukwu gọzie gị
n'aha jizọs ị ga na-adị ndụ na-aga mmadụ agaghị egbochi gị n'aha jizọs
na-aga n'iru ebe ọbụla ị gara
ị ga na-aga na-abata abata n'aha jizọs
thank you nana tansa ibali ala chukwu gozie gị
ọha
m kwuru ụgwọ dị oporo mana si m n'ojighi ego nwee na m ga-akwụrụ ya ụgwọ oporo ahụ
I'm telling 5,000 naira.
I'm telling you. 1, 2, 3, 4, 5.
Thank you.
Hello, you are
here. You are not bata. You are well. Money upon money. The other one, they are double upon double. Nothing shall happen to you in the name of Jesus.
Amen. Help you.
Yes.
How long have you been in Abba?
Since my childhood.
I'm not in Abba.
No, I'm not going to school.
How many years now? The only man that will always say that Abba is a blessed city.
Yes.
Before Nas was not bad, I am like you saw your country, but you must go on your country. When you are not bad, I am ma. We are back here by our way, but no. Can you go to Capra, Abba? Macabamanda, Abba.